Welcome back. It is what it is. I was around a gym and then as you know, when you do one, so on and you want to do a Mahunguni. Ah, yes, Mahunga Zura, when you got to Mahunga Azura Odar, and you come back so on the Kambandos and Mahunguri, Makhadzi Rose Bonazuri, Ukidela Company was of kicks in Osana Nayo, an amount worth 120 million. And the company of Cosmos Rikomusua for about 8.2 million. Ikomusuari. Osika hune afunda muranga wako ndi muranga une wabora kuzana mapiki hane a kokovha ene a kuti upfi arengisiwe achikorengisiwa kha vhatevheli vhawe kuti kulivhori vhathu vhashu ndo rali ndi kana kon supporta zwino tshiṅwe tshine nga tshivhanda kana tshifara ndi hechi yo sumbedzisa hanefhaḽa uri o vunda muranga wavho ha khou phefoma mara mateki hei na liṅwe na liṅwe na hezwi na hezwi ra ḓivhona dzimbudziso dzo vhalaho ri kho ḓi dzigudisa kho ḓivhudzisa ri kho sumbedzisa uri ho wana planning ho wana production ho wana mini ngo ralo ngo ralo fhedzi ra ri so zwino ri kho wana uri open mic ho swika hunenani ri dza statement i kho sumbedzisa uri ndi kale nga maanḓa i tshi khou lingedza wamba na ha vhathu uri hu swike hune hei deal ya sumbedza uri i na mvelaphanḓa kana thendelano heinoni i na mvelaphanḓa hu na zwivhuya zwine ya kho ḓisa zwone ngori come on ndi nnyi ane a nga si ḓo zwi funa uri u swike hune ya vhori kosana dealini ya vhori it's worth such amount of 120 million fhedzi wa kusumbedzisa uri zwoṱhe zwi vha lingedza u zwi ita zwi ngo sumbedza uri zwi khou swika hune zwa vhori zwi khou vha na nḓila ine ya nga ri nḓila kane ra khou tevhela yone uri vha khou sumbedza zwori nga murahu musi vha tshi saina heila contracts henengei muṅwani wonowo faho ine ya vhori wone wa vhori vha tshi khou saina dzi Christmas kana hanefho mafheloni ya ṅwaha ho vhonovha mafheloni ya ono swika mafheloni ya ṅwaha because it was something around the 1st of October ri ya somewhere hanefho na kha vho October vha tshi khou isaina heila deal uri vha tshi fhedza u saina zwine zwi khou tea itea ndi zwori every month kicks ya khou tea u swika hune yavha i khou ḓisa maṱeki ane ya vha uri a khou worth like a pair dzino swika about 8,000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe so there was supposed to be 8,000 pairs that were supposed to be delivered kha Makhadzi uri kha open mic ane a ḓo vhori u khou a rengisa ende futhi u ḓo a khou ḓi dzhaiva o ambara one musi a khou perform fhedzi zwo swika one zwa vhabalela ngori na nenge last year vha vho anḓana uri within 90 days u ḓo vha hu khou ḓisiwa ho no vha na production ine a khou vhonala nahone na liṅwe na liṅwe zwezwiḽa hu khou ḓo vha na mina mini fhedzi zwo fhedza sa khou bveledzea ngori zwo zwa itea ndi zwo uri u bva zwe fhela vha sia na contract hone nga October the only time he a swika hune Makhadzi a receiver maṱeki ndi nga musi a khou receiver maṱeki nga February kha hoyu ṅwaha zwine zwa khou amba uri 90 days yo no pfuka kale zwo tea na zwone zwo they will start delivering within 90 days fhedzi 90 days ya swikela kuita and maṱeki a deliver over 6,900 pairs zwine zwa khou sumbedza uri na hanefho u funda mulanga une wo tendelana na open mic na Makhadzi so khamphani heyi zwine zwa khou vha zwone zwori hu khou vha na mbudziso nnzhi u sumbedza uri a i khou vha na tshumisano ine vha khou tendelana khayo vha khou balelwa u deliver fhedzi vha khou swika hune vha musuwa ya vha khou sumbedzisa futhi uri vha tshi vha founela after wana activation ine vha ita kana fumini u ḓisa vhathuni kana u dodombedza vhathuni uri vhathu vha kone u pfhesesa uri hei maṱeki a khou rengisiwa u bva zwe vha ita activation ine vha ita Makhado fhedzi I think ndi ḓi vhona uri ho itiwa nengwe Tavern Mall if I remember correctly a vha dovha fara dzikhondo dza vha tshi founa ha khou fariwa founu vha khou rwiswa nga muya kana vha nga ri a vha zwidzhenele a vha na ndavha na hei deal so vha khou mangala musi hu tshi vho swika hune ha vha na haya mafhungo ane a khou itea zwino musi hu tshi khou suwiwa tshipfi Makhadzi u khou breaka mulanga huri ndi vhone ri khou breaka mulanga mbudziso dzo ḓivha nnzhi u sumbedzisa uri vhathu vha vhudzisa uri why ri sa khou vhona na marketing kana mini why hu tshi ngari a hu na team ine ya khou sumbedzisa uri hu na zwine ya khou ita zwone uri hu swike hune hei deal ri kone u vhona na zwiṅwe zwithu zwine zwa khou bvelela kana zwine zwa khou vha na khou vha na mvelaphanḓa fhedzi a ri ngo vhona tshithu u bva tshi hei deal ya vha hone nga to amba ndi kho to ambelela uri a thi ngo vhona tshithu nṋe ndo vhona u to nga ri so soko to pfi ro saina fhedzi it looks like nothing was happening but when I come in stand zwino kho itea fhedzi it doesn't look like it's a stand it looks like definitely hu na ndwa hafha vhukati ngori kicks a kho kona u bveledza maṱeki zwo zwo vhanwe na zwino vha tshi khombo uri vhana maṱeki no swika 20,000 pairs I think ya fara mwe kho ti for 20,000 fhedzi vho balelwa a deliver ngori tiwa kuna deliver a vha khou deliver maṱeki ha khou swika so vhoni ri mini nga zwezwo zwithu thaidzo ndi Makhadzi na open mic kana thaidzo ndi kicks na nṋe ndi tshi khou swika zwino arali ndi khou pfi ndi khou compare zwi statement kana mafhungo na khou ambiwa mafhungo a khou sumbedzisa uri kicks kha nṋe ndi khou vhona kicks ndi ene ya khou khakha so zwi namba zwone ndi khou sumbedzisa mathomoni uri planning a vha thome fara komba nga design ra ḓa nga production ra ḓa nga kana ri manufacturing ra ḓa nga marketing ra ḓa nga distribution ra ḓa nga sale rikosumbesori hava tutongare izvo zvitsu zvavo azvingo planiwa ende vano vakungo ne vamwe kwamuri musi vachi order mateki hala online huko deliver kicks ako deliver kokovha zvino huna thaidza kwapetu zviyambori zvitsu zvava vati vakusokoto kana vakuzviita ngori vakomuna kuri makhadzi hako sika hune avori uko jaiva mara mateki vamuri zvambori muthu arenga kokovha risoko deliver simbedzo ruko bana problem khuwana uchi daka head deal so zvino akato amba zvoni zori I wish to end then it didn't number of better. If because it's starting on the sour note, is I don't think it's a good for my car, this brand, this company. I don't think the company are very good for brand. So I think it's best one with number eight deal it of Fadarara. And if it's coconut there, I was swim round. There was no was a woman chinya zi, Congo numbers. This is what I'm sorry. What was the matter? I'm going to have a professionalism. As tactics zinedza kushumisiwa nga hava va kicks zvitongari dzo pinzana pinzana na zvitori nyana vakango capitalize kha zvine avanga do zvikona. So guys, what do you think guys? Nefano zvino rani ndo dzura hapa ndiko vona uri kicks it's not a good company to work with nga zvine yakuitisa zvine zvito. If open mic kusumbe zvori vo zama runji vo ringedza runji rusiko ne vadzura nawo pasi vaone ndira before vachigidimira vathu ni mukwamumbe zvori hama kungo automobile last year ndiko mbozo zvino rudzura kamwedzi wa mutahe wa mwaha. So nanga sedza ubva mwedzi unouna wa hangi wa October kusvika namusi ndikare nga maanda makungu sumbedza uri zvithu zviko chimbira vakubhadeliwa u deliver havanoni va ha kicks vakubora u deliver kokovha zinzokombo nai renga ni ḓo ḓiwana lelovaa few kicks ine yavori asi kokovha. So from my side guys zvindakomba zvo ndizvo zvo fhedzisa uri huko sumbedza uri huna mafhungo ane yavori kicks aiko kono sikerera uri isvike ine yadzudzanya iko balerwa u deliver tenderano yavo zvino ivo ḓo tamba the blank game maybe vha vakho ḓivhalela uri comes in vha ḓo pangiwa na kha hei gigi ine ya khou vha hone ndi amba hei noni one woman show. So vha tshi vho vhona zwori vha khou pangiwa vha ḓo ṋono kwata ngori a iho fhethu kokovha ne ndi dzikwa ndi sona ndi ṅwana wa mahunguni zwino ndi khou tamba zwo ndizwo zwori this deal is not worth it Makhadzi you can walk away because it seems like it's all about damaging your brand. Ne amara ye ndi vha funa zwone nda.